iradio iri ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Federic Nkundikije twongeye kubaha ikaze kuri iradio yanyu amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wa Charloise Bigirimana
Mwaramutse Frederic wahigira no hino tuyahere ku mugabane wa Afrika Abagwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barafashe igisagara cha Tidermene ni ku mugwa mukuru w'intara ya Menaka mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Mali abategetsi hamwe n'abavyiboneye babwiye itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku iyo ntara nka yose iri mu minwe y'aba jihadiste igisagara cha Tidermene kiguye mu minwe y'intagondwa inyuma y'imigwano yari imaze amezi muri ako karere kabamwo abantu baharugwa mu bihumbi ubutegetsi bwose bwo muri iyo ntara buri mu minwe y'uwo muhari ico gisagara cafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere abasivile baharugwa mu bihumbi barishwe mu ntambara zahitiye muri ako karere abandi barahunga ingo zabo ku bwinshi bamwe bahungiye mu gihugu kibanyi cha Niger ishyiramwe impuzamakungu ni hamwe n'amashyirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko abajihadiste baciye bahana abanyagihugu bagirije ko bafashije leta canke banse kwifatanya nabo ku rugamba muri Afrika kandi abimukira b'abanyafrika 10 barafuye inyuma y'uko ubwato barimwo bwibiye mu mazi bahari Mediterane hafi y'igihugu cha Tunisia Iyo nkuru yatangajwe ejo kuwa gatatu n'abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi bico gihugu abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ba Tunisia batangaje ejo kuwa gatatu kwayimukira 10 baturuka muri Afrika iyo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara bariko baragerageza gushikira ku mugabane wa Buraya mu buryo budaciye ku mategeko bafuye ku munsi wa kabiri igihugu gato barimwe bwibira mu bahari Mediterane hafi y'igihugu cha Tunisia abimukira 72 baratabawe mu gihe ibiziga by'abantu 10 byatowe uretse 10 bafuyure irengero ry'abandi bimukira b'abanyafrika bari hagati ya 20 na 30 ntirizwe Mwavuga hanze y'umugabane wa Afrika leta president wa leta z'umwe za Amerika Joe Biden yabwiye abanyagihugu bo mu gisagara cha Belfast ni muri Ireland ejo ku munsi wa gatatu ko yizigiye ko icyo gihugu cyo mu buraruko cyo muri Buraya kigiye kongera kuronka leta ishingiye ku gusabikanya ubutegetsi yabemereye ko amakompanyi y'abanyamerika yiteguye gushinga imitahe muri ako karere yataye ko aravuga yuko amwe muri aya makompanyi aza yaramaze gushika muri Ireland y'uburaruko kandi ko yahaye akazi abantu barenga 30,000 yongera koko mu myaka 10 heze amakompanyi y'abanyamerika maze gushinga imitahe ifise agaciro k'amamiliyaridi 2 y'amadolari muri ako kare Perezida Biden yabwiye abantu amajana bari bakoraniye muri kaminuza ya Ulster ni ko inzego za demokarasi zashinzwe inyuma y'amasezerano yiswe ayo kuwa gatanu mweranda zitarashinga imizi hari mu ijambo yashikirije ryo kwibuka imyaka 25 irangiye ayo masezerano atewe ko umukono ama ayo masezerano yarafashije kurangiza intambara yamaze imyaka 30 yasheshe amaraso menshi yatewe no kudahuza nimba Ireland y'uburaruko ibwirizwa kwiyunga canke kwiyunga na Irande canke ikaguma ari gice cy'ubwongereza
Washington ijwi rya Amerika
Muri Amerika kandi umushikiranganji wa leta z'umwe za Amerika wo kwivuna abansi Lloyd Austin yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine ejo ku munsi wa gatatu wo mushikiranganji ni Denis Shimhal ku cicaro cy'ubwo bushikiranganji Pentagone baganiriye ku mfashanyo ya gisirikare Amerika iha igihugu cha Ukraine haruhande y'ibi biganiro Ukraine ivuga ko abasirikare bayo basubije inyuma ibitero 72 by'Uburusiya ku munsi wa kabiri mu buseruko bw'igihugu ni mu gihe imigwano ikomeje ikomeye kibandanya mu micungararo y'igisagara cha Bakhmut ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwavuze ko bwagerageje misire nabwo yo ku buhinga buhanitse igenda ikirere kirekire kandi ko iryo gerageza ryagenze neza. Abategetsi ba Ukraine bavuze kuwa gatatu ejo ko bararetse kuwa gatatu Uburusiya inyuma yaho hagaragariye isanamu ya video ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare wa Ukraine ariko acibwa umutwe n'abakekwa kuba abarusiya.
Washington ijwi rya Amerika.
Ku Burusiya nyine kandi Amerika hamwe n'Ubwongereza baratangaje ibihano bishasha ku bagwiza tunga babiri b'abarusiya aribo Alisha Usmanov na Roman Abramovich. Abo bagabo uko ari babiri begereye cyane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Usmanov asanzwe yari ku bihano bya mbere yafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya inyuma gato yaho Uburusiya butereye Ukraine mu mwaka uheze. Abategetsi ba Amerika bavuga ko ibi bihano bishasha bitumbereye gukomeza ibyari bihasanzwe no kuburizamwe ku Burusiya bugurira hanze ubuhinga bwa tekinolojia bukoresha mu ntambara muri icyo gihugu cya Ukraine. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire hamwe n'ubw'ikigega bumaze gutangaza ibihano ku mashyirahamwe 120 hamwe no ku bantu ku gatwe kabo mu bihugu birenga 20 ibihugu n'abantu bahanywe bifise aho bihuriye n'intambara y'Uburusiya mu gihugu cya Ukraine.
Urakoze Aloise Bigirimana ku makuru yo hirya nino ku isi uhejeje kudushikiriza. Mu Burundi utungane bwasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurigira w'itigiri mabohero.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu.
Uyo ni umushikiranganji w'ikigenza wa Repubulika Murundi Silvestre Nyandwi. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingwano yasubiye kwaduka hagati y'ingabo za Kongo FARDC na M23 muri groupement ya Kibumba mu masaha ya mu gitondo ejo ku munsi wa gatatu. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mu kanya. Ukarere ka Afurika y'Epfo mu Burundi utungane ejo ku munsi wa gatatu bwasozereye igikorwa cyo kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiri mabohero. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mu Burundi kujya bitegeka ku murwa mukuru wa politiki niho habereye igikorwa cyo gusozera iryo sekereza ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Sigasa Nyandwi ubwiwe niwe yigiriye kurekura abanyororo banyuma basozera isekereza yatanguje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yibukije abarekuwe ko bahawe ikigongwe cy'agateganyo agirira ko abaha impanuro. Aha hari kuri uyu wa mbere ku mugoroba mu ibohero rikuru rya Gitega ahari kuwe abagera kuri 56. Iri bohero ryubatswe mu 1926 ririmo imfungwa 1347 mu gihe ryagenewe kwakira abatarenga 400.
Muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe 536 mu mabohero yose y'igihugu. Ubwa mbere twama tubabwira yuko ubu mwidegenzo ari uw'agateganyo kuko imanza ziracabandanye. Musabwe rero kuza muri yitaba amaparike kugira ngo amatohoza yahezwe gutyo imanza zanyu zishyikirizwe sentare hamaziyone gucika. Ikindi ni uko tubasaba kwigenza neza aho musubiye mu mihana iwanyu ku mitumba.
Isekeza ryatanguye mu kwezi kwa kabiri rifite intumbero yo kugabanya umurengera w'ibitigiriye mu mabohero y'u Burundi. Ishyirahamwe Akate Burundi risanzwe riri mu yandi y'agateka k'abanyororo rikorera hanze y'u Burundi rirashima. Gusa umunyamategeko Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri iryo shyirahamwe rikorera hanze y'u Burundi asanga bidahagije. Yabwirijwe ijwi rya Amerika bindi bintu byo bwirwe gukorwa kugira amabohero areke kuguma bogaboga banyororo
twe turabona ko ikiri kure cyane y'ibyo tuvuga kwera ko ico gitigiri cy'ubunyororo amajana 5 ku mu Burundi bwose ubona ko tubona ko kiri hasi ufatiye ubuto tubona amabohero yuzuyemo abanyororo uno munsi
uyu mushingwa manza ni uwo munsi abihuriza ko na Jean-Marie Nshimirimana umukuru w'ishyirahamwe ntabariza rikorera mu gihugu hagati wasaba inama nshinga mateka gutora itegeko ry'ikigongwe cy'ikigunga ukuniko abisiguriye ruri Amerika
rero agumye hakora iyo ngingo y'umushyiriza manza kizigenza wa Repubulika yonyene n'abarijya tubona n'abashyiriza manza bamwe bamwe bakwega ibirenge mu gushyira mu ngiro iyo ngingo n'ukuri abanyororo bazokwamara umurengera mu Burundi rero twebwe mu ishyirahamwe nabaza tugatera kamo inama nshingamateka ko hoba cya kigongo bita Amnesty General
muri akati Burundi basanga abashikiriza manza bafite uruhara rukomeye mu bwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero
abashikiriza manza badahinduye ingendo kugira ngo bareke gushyira imbere byo gupfunga kuko mbere n'amategeko si byo ashyira imbere avuga yuko gupfunga byari kuza mu gihe kidasanzwe mugabo amadosiye yokogwa bakurikiranwa n'ubutungane bidegembya bakazoja gupfungwa ruko bashyiriye urubanza twebwe rero tubona ubu nuko umenga ibyo byari gukogwa mu bihe bidasanzwe byo bita exception ibyo byagarutse biba ingendegwa ko kuko usanga abantu bari kubakurikiranwa n'ubutungane benshi baca baza gupfungwa imanza z'ibyaha baca babashyira mu minyororo nico gituma muca musanga amabohero yuzuye ku rugero runini cyane abashikiriza manza bose bobisekeza bakigishwa gupfunga abantu nk'uko umugore w'igihugu yama abivuga ko gupfunga itoba ingingo ya mbere ahubwo hofatwa izindi ngingo nko gukora ikihano simbura munyororo
mukiza manza kizigenza Sylvestre Nyandwi arafite cyahanura amuterukira mu gihugu kugira amabohero ntiyamabogaboga
dusaba ko abaparti afite imanza zanyu iyo cyayihutira n'ingoga kuzinyarutsa bazishyire muri sentare hanyuma muburane ibyanyu bitomoka ibone gutomoka ari uwera yere ari ucyiruka igihano agikiri abaprokirere bari hano nyibaza yuko batwumva tohoze hanyuma imanza zije muri sentare
uko umwaka utashye iruhande y'igongo cya perezida Haraba utundi twigoro tugabanya ibiharuro by'abanyororo mu Burundi ariko buri gihe umwaka urangira inzu z'imbohe uko ari 11 zagenewe kwakira abatarenga 4,294 zirimo abarenga inshuro 3 n'izirenga ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi buheruka gutangaza ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwarufite abanyororo 12,256 mu mpera z'umwaka perezida Ndayishimiye yari yifuje ko ata Burundi yosubira gufungwa kireka yakoze icyaha cy'ubwicanyi cyanke ibindi bihohotera kiremwa muntu harimo ugufata ku nguvu Eloje ulika aneza, iluja Amerika.
Urakoze eloje, muri Republika Demokrasia Kongo. Ingwano elose kwa duka hati ingabuza Kongo, FARDC na M23, muri grupe maya Kibumba, mumasaha y'umugitondo ejo ku munsi wa gatatu. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Jimmy Shukrana bakomera.
Imirwano yatangiye saa kumi za mu gitondo mu gace ka Kanyanja kari muri grupe maya Buhumba. Ibi byatangajwe na Bwana Frank Levia Mungu, umuyobozi wa Societe Civile muri komine ya Kibumba, imwe mu zigize teritwari ya Nyiragongo. Mu butumwa bugufi yahaye ijwi rya Amerika, uyemeje ko igitero cya 2023 cyaturutse mu gace ka Kanyamasoro ahagana muri pariki ya Virunga, aho ingabo za Leta zifite ibirindiro. Yongeraho ko ingabo za Kongo FARDC zahise zisubiza ibitero inyuma, ariko imirwano irakomeza bituma abaturage bo muri komine ya Kibumba ahagana muri grupe ya Buhumba bata ingo zabo. Umuhanda uva Nyiragongo ujya mu teritwari ya Rucuru nawo wahise ufungwa by'agateganyo. Aha turi ni muri lokalite ya Kibati, mu birometero 5 gusa uvuye Kibumba harimo kubera imirwano. David Karikumana duhuye na wasuni kigare ryavuye Kibumba.
Ebwane nduruse Kibumba nazamutse mu gitondo. Tugeze ahantu bita Kanyamahoro bita tumva urusaku rw'amasasu. Amasasu yakubise muri icyo kibaya. Hari abasirikare ba FARDC bahita batuhagarika badusubiza inyuma. Hari tuhagararaho nk'amasaha 2-3 gucyo. Ayo masaha yamaze kuzura tubona abayasi baramanuka. Aho bamaze kunyura bamanutse mu kandi kanya hasenga iminiti 30 gucyo bahita bagaruka baratuganiza.
Uyemeza ko barwanaga n'ingabo za leta nta myambaro ya gisirikare bari bambaye.
Ngabo za yaseza twerekeje na guverinoma iratwemera turenge. Ah, iyo migwano tuve turukumva tu amasasu ariko nimbaraba. Bavye bari mu tenis civile abo bamanuye abo bamanuye.
Iyi mirwano yongeye kubura muri komune ya Kibumba na Buhumba irimo gutera impagarara abaturage bo muri Kibati dore ko ari hafi yaho imirwano ibera kuri ubu. Kabumba sinamenye ni umuturage wa ni Kibati arasaba leta gushakisha igisubizo kirambye.
Ubwo batufite nuko turukuga ngo hari wenda ngo imirwano yadusangana ni Kibati wenda igasubika twimura mu ngambi yo tutuyemo. Iyo tari dukeneye ubuyobozi bwa Congo n'ubuyobozi bwa ASO wenda bukurikirane kino kibazo wenda imbunzi zibone ukundi ko zabona umutekano zigasubira mu byabo.
Twigiye imbere gato tugeze mu gace ka Karuzo kamwe mu masantere agize Kibati duhuye na Bwana Munyezi Ingenzi Mariko nawe arimo kuva Ikibumba. Yatubwiye ko mu nzira ibintu bitameze neza kuko ubwoba ari bwose ku bagenzi.
Ewe mu nzira nidaje mbega umuntu agutambuka sa niyo amana yakomeye.
Bande bari kurwana
eneve turona guverinoma
bari kurwanira agana he
Ikibumba ne no kumanuka tuzarugari mu nzira bari gutambuka ariko ni batembega bari gutambuka nagato cyo dusaba kubuyoboza dusaba dufungurira inzira dusubira iwacu Ikibumba ni rugari na za rusuro yose
no kuba mu nzira ntabwo ifunguye.
Oya,
kugeza ubwo twategureje inkuru ntacyo ubuyobozi bw'ingabo za Kongo FARDC bwari bwatangaza kuri iyi mirwano. Ku rundi ruhande abinyujije ku rubuga rwa Twitter Bertrand Bisimwa umwe mu bayobozi b'umutwe wa 23 yatangaje ko ingabo za leta arizo zateye ibirindiro byayo 23 muri ako gace. Uyemeza kandi ko ako gace kari karashyizwe mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Mu butumwa bwe Bertrand Bisimwa yamaganye icyo yise kutubahiriza amasezerano birimo gukorwa n'ingabo za Kongo FARDC aharimo kubera imirwano ni tumwe mu duce twari twarashyizwe mu maboko y'ingabo za EAC zo muri Kenya. Ubwo ye 23 yatangaje kwiharekuye. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Tugushimire Jimmy. Muri Kongo kandi abanyagihugu batuye muri teritwari ya Fizi iri mu buseruko bw'icyo gihugu bararangamiwe n'ikibazo cy'ibura ry'umuyagankuba. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iwuvira.
Ugeze muri amwe mu masantere ya teritwari ya Fizi ndetse no mu biturage byayo usanga ari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa groupe mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi. Bwana Kitandaro Santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa Baraka aho usanga banyiri mahoteli utubari ndetse na za resitora na salo bakoresha za groupe. Uyu muyobozi yasobanura ko uyu muriro wa groupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro. Abakoresha bishyura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi 3 kugeza ku bihumbi 10 ku munsi, ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu. Mariko Nkundabanzu ni umuturage utuye Irundu avuga yuko kuri uru rugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere ya Madegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha.
Abantu barara mu mwijima, abantu bakorera mu mwijima, n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye. Hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo utashitse, hari abantu bakoresha udusola tudashitse, ndetse mugabo tuka rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse byuguze bigasha bikagira bite. Ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura umuriro n'amashanyarazi. Habonetse kabisa abantu babagira neza bo bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane.
Iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri teritwari ya Fizi ari nayo inkambi ya Rusenge iherereyemo gihangayikishije impunzi z'Abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganywe ku ivuriro ryo mu nkambi utagikora.
Guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari ugihe umwana acanka mu ijoro, guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro ushyikira mu kizine nta matara ariho. Sinzi impamvu rero ko ata matara ariho. Urwaje umwana mu bitaro udafise agatelefoni ngo uzuramurekeye usanga agatoroshi birakugora cyane kuba urwaje umwana. Turasaba sere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tutuye n'amatara kugira tujye turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose.
Kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabye yarazi aca usanga baramwirukanye. Rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya ukwajije umurwayi yatse bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi baca usanga umurwayi arasinzikaye cyane.
Iranzi Olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abagwayi barenga 50 ku munsi ari ingora bayizi ku mpunzi
donc katubwe yuko kubitaro kwatameza nkubu hari kuko bageze mu ijoro usanga umuhaje kwivuza ari we neza ni toroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nka bagisanga afise abana bagwarije mu bitaro rya ni mu bitaro by'abana cyanke abagwarije gusaba bitaro sana fisi kibazo nkiyo habonetse nka serume ashaka guhera mu ijyo ntubimenye gataho kuvidura cyangwa gasanga umwana ari itumye kugira ngo ashike kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni mu mwijima
umuyobozi wa territoire ya Fizi Sami Kalonji avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya territoire 145 guverinoma ya Congo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri territoire ya Fizi yazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi bedatse ngabo ijwi rya Amerika uvira
etuyuse nshitumese ko muri kamera bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika samanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda umubano wa leta z'umwe za Amerika na Afrika y'epfo urimwo igitotsi ntandaro ni migendere ya Afrika y'epfo n'Urusiya ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamilini
mu bitashimishije leta zunze ubumwe za Amerika harimo imyitozo y'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya n'Ubushinwa Afrika y'Epfo yakiriye mu kwezi kwa kabiri gushize harimo kandi uruzinduko intumwa zo hejuru za ANC icyaka rya president Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo zakoze mu Burusiya mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kane zari ziyobowe na Obed Bapela umukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga muri komite nyobozi ya ANC icya gatatu Amerika itishimira nuko Afrika y'Epfo yanze kwamagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine Obed Bapela asobanura ko byose bituruka mu mateka y'umubano wa ANC n'icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete yavuganye n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Darren Taylor ukorera i Johannesburg muri Afrika y'Epfo.
And we'll go to those people that supported us during that time to also talk to the lawmakers and any other eminent person and big businesses that are investing in South Africa to say we remain non-partisan. But also we are engaging with Russia around how do we then begin to end the war.
Obed Bapela aragira ati tuzahora dusanga abaduteye inkunga muri biriya bihe ni ukuvuga igihe ANC yari mu rugamba rwo kurwanya apartheid tuzasanga kandi n'abashora imari itubutse muri Afrika y'Epfo mu magambo make ntaho tubogamiye gusa nanone tuganira n'Uburusiya kugira ngo turebere hamwe uko intambara yarangira ikindi kibazo hagati ya Afrika y'Epfo na leta zunze ubumwe za Amerika ni impapuro zo guta muri yombi president Vladimir Putin w'Uburusiya urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwirahe mu Buholandi rwasohoye mu kwezi gushize rumurega ibyaha by'intambara muri Ukraine Afrika y'Epfo yamutumiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS ari byo Brazil Uburusiya Ubuhinde Ubushinwa na Afrika y'Epfo inama izaba mu kwezi kwa munani gutaha muri Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo niramuka yakiriye President Putin nabyo bishobora kuzongera umwuka mubi hagati yayo na leta zunze ubumwe za Amerika ariko kuri Obed Bapela nta kibazo byari bikwiye gutera.
We are for a multipolar system, no country must dominate others, must not threaten the others, must not have unilateral sanctions on each other. We need them to also ensure that the international law is applied equally. There are people who waged the war in Iraq. George Bush, the former president of the U.S., was never indicted by the ICC. President Obama on the issue of Libya, the killing of Gaddafi. No sanctions were imposed on anybody, and also the ICC did not even come in near that situation.
Bapela ati turashaka isi iyobowe n'ibihugu byinshi. Nta gihugu kigomba gutegeka ibindi. Nta gihugu kigomba gutera ibindi ubwoba. Nta bihugu bigomba gushyiranaho ibihano uko byishakiye gutyo gusa. Tugomba kandi gukora uko dushoboye kose kugira ngo amategeko mpuzamahanga yubahirizwe kimwe kuri bose. Hari abantu bagabye intambara kuri Iraq. CPI ntiyigeze ikurikirana George Bush wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Obama n'ikibazo cya Libya n'iyicwa rya Gaddafi. CPI ntacyo yakoze. Uburusiya ntiburi muri CPI, naho Afrika y'Epfo ni umunyamuryango wayo. Yagombye rero guta muri yombi President Putin aramutse agiyeyo. Vincent Magwenya, umuvugizi wa President Cyril Ramaphosa, yabwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko iki kibazo kiri mu biganiro. ati nibirangira tuzatangaza ibizavamo. Hagati aho Obed Bapela we avuga ko Afrika y'Epfo izohereza intumwa idasanzwe i Washington mu minsi iri imbere gusobanura neza umubano bafitanye n'u Burusiya. Ati azumvikanisha ko Afrika y'Epfo itemera intambara n'imwe iyariyo yose, bityo nta kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabifite iramutse ishatse guhana Afrika y'Epfo iyizuza umubano wayo n'u Burusiya. Afrika y'Epfo iherutse kwakira ubwato bw'intambara bwa Irani mu cyambu cya Cape Town, kandi Irani iri mu bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasade ya Amerika i Pretoria yahise yandikira guverinoma ya Afrika y'Epfo ko nayo ishobora gufatirwa ibihano. Mbere yaho Amerika yabwiye Afrika y'Epfo kwishobora kuyishyiraho ibihano iramutse yakiriye n'amato y'u Burusiya. Abadiplomate babikurikirana hafi bavuga ko Amerika ishobora kwirukana Afrika y'Epfo mu masezerano ya Goa yemerera ibihugu bya Afrika kwinjiza ibicuruzwa muri Amerika bidatanze imisoro n'amahoro. Guverinoma ya Amerika ivuga ko mu 2000